you are fat. WTF what? I said you fat as mama ha 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 and Cobain am I 456 is fat as mama ha ha ha. You are fat as mama ha 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 ha. You are fat. Dochabok. Subbed.